Kua whakapāha a Mediaworks kia John Tamihere, kua tuku pūtea hoki ki aia, whai muri ho I tana panatanga atu I tāna mahi I Radiolive. Nā Tamihere a Mediaworks I hari ki te kōti, mō te tā noa noa I te mana o tōna ingoa. Whai muri ho I te huri tuara o te reo irirangira ki aia I te tau 2013. Ko te take I huri tuara ae, ko tana ui ui kōhine e pāna ki te rōpū Roastbusters, he rōpū hore pō wāhine no te uru o Tāmaki. Hei tā John Tamihere e harikoane ia kua tau, tēnei take.